Jewe Lieutenant General of Police Gervain Ndirakubuca
afatishije ukuboko kw'ibubamfu idarapo y'igihugu n'iy'ubumwe bw'abarundi ukuboko kw'iburyo kudugije umushikiranganji wa mbere mushasha w'u Burundi Ndirakubuca Gervais yarahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguza amateka bikoranye n'imbere y'abategetsi batandukanye b'igihugu ku muhingamo wo kuri uwa gatatu imbere yaho mu gatondo abashingamateka bakaba bari bemeje ijana ku ijana izina giwe muri ayo mabanga nk'uko byari byasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri ivyo bikogwa abashingamateka bari bahamagariwe batazi n'ivyo biga urongoye inama nshingamateka Daniel Gérard Ndabirabe yari yababwiye ko batobaza byinshi kwikugwa giwahora muri ico kibanza Alain Guillaume Bunyoni
unzi wa ndo haroza kubaza mu gihe umwana yakosheje mu mbega ngo ndamuhane cyangwa isinda muhane ukaza kurinda kuza kubaza abayibanye hari inyuma kuri oya ni munzi wawe naha rero nico kimwe iyi ni discretion y'umukuru w'igihugu nemuze kubaza uti none kubera ikabikoze eka
izindi mpari zari zabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe zari zijanye n'ingene bemeze izina ry'umushikiranganji wa mbere mushasha bamwe bakaba bavuga ko botora mu ibanga abandi bati nta byo kwihisha abashingamateka bakaba bahavuye bemeze umushikiranganji wa mbere mushasha mu kuduza amaboko ku mugaragaro uwo yarasanzwe ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Ndirakubuca Gervais batazira ndakugarika akabasubiriye Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yaramaze mu imyaka ibiri.